Sahlanganisa lo shatini, wajabula abantu ke yebhi, ingoma zame machatini, wajabula mama wajabula, wajabula gogo wajabula, ngibonga nomdala usangikhumbula, ngibonga nomdala usangikhumbula, washaya ubithi wangikhumbuza, mhlezi ni jabula, jabula sekona lethuba, jabula Jabula, seko
I'm trying to.